Akuapem by 17th century ni mu ewo bepo no so a ye ben nkran na Akuapem fu ana wote Akuapem no ye guanfo no wote pepo no so ewo 1646 na won eso hwefo a odi won so no efi akwamu hene eno no hwe akwapem ni nyina so sabri ni mu na akwamu hene ni akwamu fo no okwan a no wode gwanfo no fa so ewo bepo no so no na ani nyane efi se ohene no owo so no na ni timu ya dini ye papa edumire bia na gwanfo no afi wo hu ni awoye enti no won panfo nyina hiai no wo hu se won fa hu din beba je se wo gwan kotua ohene a owo achim abuakwa a wo frɛ no nana ofuripɛn no aba abɛboa wɔn ti nana ofuripɛn nankasa ma nanso no otu ni enua ofurikuma na odi asrafo no anim ba akuapem ɛba abɛboa aguanfo no odi nkuni mpam guanfo no nyinaa de wɔn kɔ asuregya ɛyɛ akosomu akyi hɔ eko tena ho ebi ko tena enum ebi titimia mea bebre samri ni mono na wonga chire kwapemfo ni bebre ebo nkwa sumu wo sabia eho nti se meka sei e bebre no entini amma wonga echi nanso no woko keka sa bia ino mo wodi nkunu ma echi no e ma agwanfo no hu se eti se woma achemfo no etina ho na wo hwe won so eti se won anhwe ye pa ebema akwemfo no asan ababiu nti woma bebia achemfo no entina nkro ni bi so abien a wotena ni di kan e ya monochrome a wom ochihini ma ni wo fa ebehwe ho kro no so eno furi kuma nso no woma ne baabi tenai eno ne ye ekropon inti no mpenyin nyina no ekeka hia no wo hia se te se woma kuro ni din eye akwapem a what people no so nyina na wo formo bibi te se nya ye ya sa association na association no no wo frefre nkro no nkro ni nyina mpenyin nyina hia wo hia se te se woma kuro ni din eye akwapem a what people no so nyina na wo formo bibi te se nya ye ya sa association na association no no wo frefre nkro no nkro ni nyina mpenyin nyina hia na wo bisai se dan na won fentu akwapem won fentu nkro yi se kuro bia wo ni din enti no keso ene ne akwapem wo be frɛ no oba ko okum apem akwapem din nkyremu na me kyerɛ wei ɛyɛ nkuro a ekum apem ene wo dan ne ye akwapem na saa de no no e happen e ba so 1731 ɛwɔ abotachi inti na ɛhɔ no wo formo bibi a wo frɛ no abotachi accord ɔkwan bɛn so na wo bɛfa so ahwɛ na wɔn apɔ wɔahemfo na wɔahwɛ akuapem nkuro no nyinaa akuapem nkuro no yɛ 17 towns fibrekuso kusi abɔnse dwuma a wodi wɔ hɔ nyinaa no no ɛsiane sɛ yɛ te abo so nti no kuayɛ anya ade a ɛkɔ so bebree enti ɔkyehene maa nsase ɛwɔ densuagya nsanwam adoagyiri Nkron kro bebre. So Emma woko dodo mfu wo ho ena wode no bai efiba na wode ebeboa jumedi. This old sha no matia. Yen an animal a water and crassy near the non afid biana. Lucy Miko fee. Ufie chile se wakwa pe dimu. Noriba. Ekwa pe mu. Ntino si ufie. Nufie ni na mpenye jesu biyakoye. Chese woyenkabu mu. Ochehine. Eko so eshe ma tutuye nina sisi ino. Enumu ena. Osofu biya wa friend Andres Rees. Oba. Ghana na nia enamusu ya Presbyterian bifia asiwo kwa pemo no ehu kakra bi ne mayi na mepese menemo eka ho asem no kware mo no kwa pemo ye nipa bi a na abosonsam kuto abosom akese ne wo kwa pemo abosonsam kuto ne wo som na onyame somo de enye ye nga de kura enti no sha abosuma kese a ewo gana nyina ndodo no na ewo kwapem ene ne nam so no se tutu eye santi hene ene mo ana opetumi enti no obe kwapem be ka be hwehwe os okonfa nochi ema obwa no ne santi man nya tumi ya ne me no kase ne santi tumi no if you grab him. O sofwa, o bae, no bebwae. O sofwa, o bae, no bebwae. E yo brunia, mebo ni ding Andrews Rees, you know. Enkran, usu, Christian Bob, eno besye. E hontuntum, eno yo shew, nun timi. Oduedue ma ti ekwapem din se wo wo people no so ne hoju pa into no obo modern for ekoy ekoku hu na na dodan kwa odikan samire na ono na weyi na si ho ama ekwapem fo nyina se onhwe won so one ne koka Kristo hu asem no se mikro fo de ye de yesu agbosum a ho into no obroni oba be kire ye nyame somo de a do with the baby betray yen. Ni hu so bibi ni sumunya esumu onyame ansa na mama me nkrofo asum nyame na osan ko dechi osik primary school akuru abien ba ko friend junior school na osan ko si Salem girls school enye honko no ye oye bi waburi oye bi wadu krom oye bi o miamia na ye kwapem people no su nyina no obo modern say school be ye yembotai na aboa kwapeman kwapeman ene ga na nyina obo ho modern ma school timiye se mu be hwe na mo kai a won a won ani afika kra no na kwapem tete woni esronko esa ni school a odi bai no ne boy ni ntinti toni yesu nkokura enya abofra kura ni abrewa kura na obu school ma won se mumunku suade na munya ntete upa na munfa ni di ni obu enfema metwa ni tietia mi se meka adebechi en fi bi ni musu ede ekwapem ye wo niamba bebre training colleges wo ho university biem and they work up him. School for the blind, they were gone, no, and then I know, and work up him, a whole, and now, you were bring botanical gardens. You were bring pediasia, come and come by loans, I heard you, Queen Elizabeth Bar, I saw Otahano Jim Frama, and to obey in pediasia, Emma, and then, a horn I'm paying for you now, and you won't harm me. Nana Crackra. Ni se eye esante hin o tisui nana odino ho osei tutu no ni ding ni ne abode ni adi nyina no fi akuapem a okonfa noche eno man to me okonfa noche no boy na okonfa noche no wo won wo akuapem ewukugwa akuapem see wo bepo so ni ntine hojo ntuntum ni ho na baby a uji wan homea eyi nti men kai mu kufuo no mu akotena ho nyina nti mama manu yasi wa na kuapem ye woni adioye
ago ekuapem tv bepo so hain